Shameless Kombisa ke manje emizozo ngaphamba kubumbanela na ke ihora lesihlanu ohlelweni kimzansi drive sesijamunda izindaba seliyoshona kuze kube liyabumbana ke lona ke ihora lesithupha makulesihlanu ngalesikhathi suke sibuke kakhulukazi ke nabo labo abezobuciko ke njalo njengoba sike sibheka nabo laba ababhali ke nakhona namhlanje sixoxa ke naye insizwa lana ke umthokozisi umfoka Sibiya ongumsunguli wayo ke K2S Entertainment sixoxa naye lana ke nangeyiqephu ke zakhe ezi-online nayingxoxo ke lana ke sibizwa ngemasazane talk show sona kanjani ke lana ke uzokhumbula kunakalo kisonto njengengabalula-ke lala kuyisikompilo nakanjani naleya feature leya enzeka ngayo lapha-ke 11 nezobiqala-ke nakanjani lana-ke live music session so uhlelweni kisikompilo shelo yena-ke lana-ke umpolo so nakanjani insizwa komfoka Sibiya enye insizwa-ke nakanjani zobambele ona-ke iqhaza nakanjani kuthi ubone yonke into-ke eyenzeka khona-ke kule ndaba-ke engikhuluma ngayo mfoka Sotobe sikubingele sikwamukele ohlelweni
baba
uyaphela kodwa
hayi yonke into ihamba kahle yabe nama
hayi ngiyakutshela wena ucishe kathi uyimbodlo mani
ngishintshwa imbobo
lungile mfana kithi kodwa masikhuluma ngomthokozisi Sibiya ubani umthokozisi Sibiya
umthokozisi Sibiya intwana encane angazi noma ngincane ningidabukale kamhlabeni lengane
kodwa ende ya
ngidabukale kwamhlabeni yalingana emanguze
oh
ehe
okay
ngizothini angazi noma ngisheshe ngizisho lokuthi umuntu owenza amafilimu
hhayi esikhathi kena okay dabuka khona lapha emanguze mhlawumbe
ya but ngokuhlalamanje ngisemlazi
usemlazi so siyazi ukuthi izigaba zomuntu wezihambazihamba zibe ne-education phakathi mhlawumbe iphushe kuphi
ngithe ma ngiphuma esikoleni
yes
ngenxa yabazali ngenza i-electrical engineering emangosuthu
okay
but ngithe ma ngiqhubeka ngayiqeda but ngabona ukuthi no this is not for me
okay
so ngangena impucuzeko for i-filming
oh
yeah
alright so naku la ngiyabuka la ukuthi ungumsunguli we-K2S Entertainment yini
I'm the CEO
hayi wena sikhule siphezu sehhovisi
yebo
sichazele ngayi K2S Entertainment
i-K2S ngize ngiyisungule inhloso yayo mina bengifuna ukusiza amaciko lamancane
okay
because inalento esithanda ukuyikhuluma sabantu sithi sibancane umuntu sithi sisazama ukwenzayo umuntu ezofuna ukuthi umbone ku-TV ngiya ngithi mina kuze ube la on-TV kumele uqale phansi asikho isihlahla sivele siqhamuke sinamba qabunga qala phansi iy'mpande ehe so ngizama ukugqugquzela nje amaciko ukuthi yonke into iyenzeka
okay
yeah.
So uyisungula nini yona-ke la i-K2S Entertainment
it was 2017 August
oh 2017
yeah
ora ngiyakuzwa la kodwa ubalula kona ukuthi uke wagcina waqala komunye umkhakha wabonja kuyona into yakho lena wathina usuzithola kwezamafilimu kufikeni ikufikele sukhulile noma ungathi bekuvele kwiinto zakho lezi ezimcabangweni wakho
ewu i-art ngisuke kude nayo ngaqala i-art 2009
yeah.
But if usuke emakhaya uzokwazi ukuthi abazali abayiphasisi indaba i-art
oh yeah uzothiwa
uyadlala muthi uye studio kuthiwa uyadlala cause ngaqala ngicula
yeah
ngithi ma ngidoje ngisho ama-classes esikoleni ngiyocula wey ngizobuyishindo kokuma kuthiwa uyadlala wena so thenga ukuhamba kwesikhathi wabona okay now usengenza le nto ye-filming and stuff
yes.
Then somewhere somehow ngaqala ukuthola ube kudla eplatini so what naye uma ebona la eqala ukubona khona ukuthi no this is serious
okay
isikhona i-diploma but ngiyibekile kuyena uyabona ukuthi okay ngiyenzile into ayifunayo but sengenza into engiyifunayo ke manje
manje kwamcacela nawo ukuthi hayi ngathi unothando ngapha
kumcacela oba namanje uma engenayo imali uyeza kumina uyazi ukuthi qhamuka kwi-art
but umuntu oqhamuka umhlabi kwamhlabi yalingana indawo zisemakhaya lezi
yes emakhaya kakhulu
ama-challenges
if une-passion
right
awubinandaba ne-challenge maningi ama-challenge but if you believe in yourself you can make it
yiphi enye ama-challenge ungathi nje wayibona nje nansi ngathi funa ukungikhulu
izinto zasemakhaya zihamba kancane lama-sabotage-ke ngeke ngize ngiwabale from abantu omakhelwane and stuff ukuthi uma wenza into umuntu efuna uku-criticise so if uwumuntu ozwelayo
right
ngiya ngithi ungezi kwa-art
oh
kumele ube nenhliziyo eyitshela
Scotty 12 minutes to 5 o'clock. Sithole umthokozi sifuka sibiye la umsungulo K2S Entertainment. Njengana yashona kanjani cha uye wabona ukuthi hayi into zakhe eyithinta wona la ama film. Kodwa la mfowasibiya ngiyezwa la ukuthi uzube nanamanye la ama series a online. Sixoxele futhi ke nangawo ngoba kuze kube naleya ngithi ke la ikakhulukazi ke ngibiza ngemasazane talk show. Awusixoxele ngale zindle.
Iliba nalo ngaliqala 2018. Just to uthi ama artists asemancane a showcase ama talent awo.
Okay.
Ama creator na K2S Entertainment ngoba si online sinama followers awu
8300. Kuna maciko ngithi kushuthi sincike kakhulu laba bayinto acting.
Yeah, we manje acting.
Okay.
Yes.
Ngisho
kanje.
All right.
Yeah, bese kuthi iMasazane talk show nayo ngiyicreatele khona ukupromote ama artists cause sikhuluma ne artist individually. Simbuze ngomsebenzi wakhe awu promote.
Okay.
Then cause ngizothini njengomuntu osehamba ibanga elide sengiconnected nama artists amakhulu. So kubalula ukuthi mina if ngizobiza iartist elikhulu engene bisho yami kusasa ngibize ingathi abancane bathi abasakhulu.
Oh yeah. Ehhe
ngibize yena so basishera i viewership nama artist amakhulu.
Oh.
Yeah, so ku promoter i youth kakhulu especially aba actor.
Yimi le kwenziwa nothando olingaka lokufukula laba abasakhulayo.
Because mina ngitholanga lelo thuba lokufukula. But ngalibona ukuthi balekile.
Waba nalayifundile.
Yes, ngaze nalifundela but akekho umuntu wangifula ngazifukula mina so I know how hard is it.
Okay.
Yeah.
So ungathi ubane ababe neqhaza kodwa kuhambweni lakho nje kuze kufika manje ngoba uyabalula nakhona ukuthi sokwazi nokubeka isinkwe etafuleni ngiyazi into abazali bethi yeye usiyanga nomhlola wakho.
Ah ngizothini ngizobabala abazali bami babe naleqhaza though beqale bangabelieve kumina but immediately bebelieve bangisupport 100%.
Okay.
Yeah.
So uhambe wazafika ezingeni lemfundo ephakeme. So kodwa ke i-message ngoba ngiyazi ke bekhona umuntu omusha othi awungeke nabe umthokozisi njena ke benza but ke education still sabalekile.
Yeah, ibalekile ngizokusho ukuthi ibalekile because nami ngoba ukuthi ngenza ugesi.
Yes.
Uyi backup of ukuthi if i-art ayiphumelele, I will go there.
Okay.
Yes.
So okunye ke kwako la ngiyabuka la ukuthi nangalo isonto kulomsakazo lona kuhlebeni isekompilo futhi ngithi ke kunomsebenzi ozobuphusha futhi ngalo isonto.
Hey, sengikhulume kakhulu ngalo msebenzi.
Yeah.
I can't wait ukuwenza.
Oh.
Yo, I really can't wait.
Okay.
Ngizobe nginayo ubaba Mpolo lapha.
Right.
Mina ngizobe ngibehind the scene. So ngiyazi ngiyangithola i-challenge ngokukhuluma ngalo msebenzi.
Yeah.
Because ngikhuluma ngawo online, mina I'm an online promoter.
Okay.
So if ngikhuluma ukuthi ngizobe ngikwizwe lo mzansi like working, abantu they expecting ukuthi mina ngizobe ngisakaza. Ngithi mina no ngizobe ngingasakazi, ngizobe ngibehind the scene.
Sikhona into ezenzeka behind the scene.
Kuthiwa behind the scene kanjani? Because that is not a camera, ngithi mina hayi nizobona mase kwenzeka.
Oh yeah.
So yeah, I can't wait ukuthi nami ngisebenze nobaba uzona.
Okay. So ngiyazi ukuthi naye sengeke ngambamba ngale ibhanti lana ke uMpolo mpela ke lana kuzongena ngalo usuku lona namhlanje kodwa ngiyazi ukuthi yena khona la le session nabayiqalayo lapha kulahlelo uye kanye umshayeli futhi walo lana ke Mpolo angikubengele ngamukela ohlelweni
ngiyabingelela uzomnandi ukuhlala ngapha ngiyiguest
owe guest
ngibingelela ngibala le libala le hlelo lakho mfowethu
mfowethu so now la sikhuluma nomfokasi biya la esebuchaza nalo uhambo lwakhe nangawo umsebenzi wakhe lona kodwa ke kodwa ke ngizwela lapho uhleli isekompilo kunale live performance eniqalayo lapha ke ngaloko isonto kwisekompilo but ke awusithi qaphuqaphu kusinonusela nje
i live performance ye music
yes
osa afro jazz ka ngizothi usisi uthanda imseleko so umfowethu la oshuthayo uzongena ngokuthi abe iTV yethu into elula nje leyo kusho ukuthi ke kule yini iYouTube TV or online TV yakhe uzokwazi ukuthi ubone iperformance yeartist wo wonke amaartist esizoba nawo so basically nje igulula kanjalo means akuzubi radio kuphela kodwa uzokwazi ukuthi ubone ku TV online
oh yeah
uzobaza ukubona futhi ku app yezomzansi
okay
ngamehlo
oh
mhlambe nami bazongiveza ngazi ke kodwa ke ngingathanda ukuzobona
so sethubeni ubona senzeka
yeah ngisethubeni lo moya we TV nami noma ku online
okay so yini le ngikhuphukile la mfukazondi ukusungula lesi sigaba lesi sami nje
sekuyiminyaka eminingi kakhulu ngikwilolu hlelo lesikompilo maningi ama-ideas anawo and into ehlala sigqugquzelwa ngayo leyo ukuthi kufanele njalo hlale si-interesting and relevant. So lola hlelo from 11 to 12 bekade ngidlala umusic we-jazz. So now it's about time abantu bafanele bayazi ukuthi i-jazz i-operator kahle uma idlala live. Kunokuthi kuba ama-CD kuphela.
Okay. So ngomunye wabantu engicabanga ukuthi ngicathi ngiyilanguage radio lesa sigaba sala uhlelo nohlobo lo music iyona sound yalomsakazo.
Basho njalo abaphathi balekhaya. Senza ezithinywe abaphathi.
Yebo.
Yeah, finish nje. Bosithonela mhlawumbe bezo.
Ukuthetha i-vision, sifisa lokhu.
Yeah, i-sound ifanele ibe nje.
Yeah.
As well nento ekuxoxwa ngazo zibe njani, nangendlela ekuxoxwa ngayo.
Okay.
Lonto uyayinikwa. Basebenza khona ukuthi sifuna ukuthi kube nje.
Okay. So Mfokazi Beya, ucabanga ukuthi kulesi sigaba lesi ke nakhona sekuzokubeke ufinyelela nakhona ke la emsakazweni kodwa ke ufuqa wona lo msebenzi wakho wokulekelela amaciko lawa asemancane kuneqhaza elikhulu futhi nakhona ugqamise ngoba siyazi ukuthi na umsebenzi lo ukuba yiciko umsebenzi akuse wona umdlalo and amaciko kumele akwazi ukubeka isiko etafuleni.
Yes.
Alright.
Angazi uma ngizophendula kakhona kodwa ngifuna ukugijimela la ukutheni
umsebenzi. Yeah.
Angazi noma ngikhulume yini nale nto but
yeah.
Fortunately enough ngithole ithuba lapha kwi-TV kwimbewu ngizovela nje ensukwini kulekudala.
Oh.
I think late this month.
Okay.
So if usubona igalelo esengilihambile ibange sengilihambile, I think abantu abaningi bazobona ukuthi le nto iyenzeka.
Okay.
Kanti futhi iwumsebenzi.
Oh yeah.
Yes.
Akuwona umdlalo.
Yes, mina ayikho enye into engiphila ngayo ngaphandle kwe-art.
Oh yeah.
I do art angenzile ukuthi okunye eceleni.
But uyaphila ngakho.
Ngiyaphila.
Kodwa-ke yini imeseji ungayinika-ke amaciko nawe usangumuntu omusha ke sibe naloko thina njengesizwe sinsundu kuthiwe udumo lube lusikhube ngibone ukuthi ha makuthiwa nangusithombe kuthi bese sithombe ayithathe le nto azoshayise emaweni kodwa-ke ukuqaphela futhi nempilo.
Into engizoyisho yabo kuleyo dumo.
Yes.
Udumo lokushaya mulizoba uzolukhela phezulu.
Okay.
If uzoba like kunale nto esingeze sibalekele manje le kuthiwa connection kumele wazi umuntu ukuze ungene. So those guys basically bazi uthola ukuthi umuntu nizohlangana naye etown engafuna nokubingelela abalandeli bakhe kanti abalandeli bona bambeke lapha khona.
Oh.
So le genge endala nalesehuzukile
yeah
ngizothi immature enough than thina ngiyibale nami kuleyo genga ngazi phela bese ngiyicelebrating manje. So i-message engayinika amaciko
yes
akukho kudlula ukubekezela. Uke wathi ubaba uMduduzi Nombela ophunyuka kwimbewu.
Oh yeah.
This is a dog eat dog.
Yabona ishumi lensizwa leli.
Yes. It's a dog eat dog industry.
Oh yeah.
Yes, because if we get ama opportunities, it's opportunity eyodwa esiwu-2. Mina ngingathi ngoba umngani wami ngizoyeka uyithatha. I must grab it. And I must go hard. Yes.
Kumele ukhohlwa ukuthi impintsha yami.
Hayi bo, impintsha uphe emsebenzini kumele zidlale imidlalo. Umsebenzi nje.
Yeah. So, nakanjani kodwa-ke ngicabanga ukuthi-ke la Mfokazi Beya ungaphinde futhi kusiphe futhi-ke la imininingwane nabantu abakwaziyo ukulandela, siyazi khona noma social network nezinye zezinto ozenzayo nje ukuthi bahlangana kanjani nazo.
On Facebook,
yes,
ngizocela kuseshwe Iliba the Grave.
Okay.
And luckily naku YouTube usazothi usabhale ukuthi Iliba baqedelele the grave ngaphezulu then ungene ubuke nemasazane ngokunjalo.
Oh yeah.
On WhatsApp ngicela ukukhipha inamba yebusiness.
Yes.
It is
065-360-5667. Repeat the vote.
065-360-5667.
567.
Iliba the grave le. Iliba the grave. Yeah. Iliba igama lesiZulu.
Oh yeah.
Elisho ithuli.
Ithuli, yes. Right.
Yeah. I know angizukuchaza.
Angizukuchaza kasi sizongena khona in details. Right, yeah, ke washo inombolo no?
Ngiphinde.
Yeah, inatsele si nase ma social network.
Ku Facebook ngisho asikho ku Instagram.
Okay.
Ku Instagram ovelwa ngihlula kusho ukuthi amele ngiqashe umuntu. So kwabafunayo ke phela ukungena under umsebenzi wami bazosebenzisa leyo nombolo.
Yes.
Isebenza 24/7 but only for i-business, that's why ngidedele i-business.
Oh yeah, uyiphinde futhi? 065-360-5667. Yeah, unfortunately, I'm auditioning.
Angaba holele because ibona basa showcase italent and everything else esuke yenziwa isethini ikhokhelwa yimini
personal
okwamanje. So mhlambi luckily enough sizothola ama sponsors somehow since ama sponsors kulaba la ngathola ukuthi nabalandeli abangakanani. Sengabo abalandeli 8360. So
batshele ukuthi khona umsakazo izwi lomzansi kuphele emhlabeni nje kusho ukuthi emhlabeni no bethe musushiyele ngekho wena uthi hayi cha no kunjalo
hey and ngisazoxoma ngisazobiza
sabonga sonto
hayi ngibonge kakhulu
sure mpolo sikhumbuze futhi ngesonto ezenzekayo kwenzekani lapho ngo 11 bo.